Itangazo ry'inama y'abashikiranganje igira 2023 yo kuwa gatatu igenekerezo rya 2021 mu kakaro umwaka wa 2021. Inama y'abashikiranganje yarakoranye kuri uwa gatatu igenekerezo rya 2021 mu kakaro umwaka wa 2021 igitega irongwe na nyicubahiro umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye. Nyicubahiro umukuru w'igihugu ahejeje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama yaciye umwanya nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ngo ashikirize ibyavuye mu nama nteguza iyo nama shikiranganji yarongoye ku igenekerezo rya 19 mu kakaro mwaka wa 2021 ivyihwejwe navyo bikaba ari byari ku rutonde rw'ivyigwa. Umushikiranganji wa mbere ahejeje gushikiriza icegeranyo nyenicubahiro umukuru w'igihugu ivyihwejwe ni ibi bikurikira. Ubwa mbere, urugero rw'amahera azokoreshwa muri leta mu gice cya mbere cy'umwaka wa 2021 ushira uyu 2022 yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ihiga cya leta no gutegekanya imigambi y'iterambere. Urugero rw'amahera akoreshwa rubwirizwa gukurikiza amategeko ahari nayo akaba arayerekeye ingene amahera ya leta akoreshwa. Ibwirizwa rishinga amahera leta izokoresha mwaka wa 2021 ushira mwaka wa 2022 naryo mu ngingo yaryo ya 50 rikaba ritegeka kwerekana urugero rw'amahera akoreshwa mu bisata bya leta ku mezi atatu inama y'abashikiranganji ikabwirizwa kuvyemeza. Ayo mahera rero asohoka hafatiwe kuyinjiye mu kiga cya leta. Ugo rugero rw'amahera rwerekeye amahera yose akoreshwa kiretse ayajanye n'imishahara be no kuriha amadeni. Inama shikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yarayemeje bimwe mu vyashikirijwe bikaba ari ibi bikurikira: gukoresha neza uburyo bwatanzwe muri uwo mwaka mu kubahiriza indinganizo y'ingene buzokoreshwa mu bushikiranganje. Mu gihe ibice 25 vyategekanijwe gukoreshwa mu gice ca mbere cy'umwaka birenze kubifatira ko ku bice by'umwaka bikurikira kugira ngo umwaka uzohere atamahera arenga kuyategekanijwe. Muri uyu mwaka w'amafaranga ya leta w'2021 ushira umwaka w'2022 komisariya nkuru ijejwe uruja n'uruza be n'ubugenduzi bw'intwaro n'ikigega hamwe n'ubuyobozi bujejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu bushikiranganje bujejwe gushigikirana vyibagiwe vyoronswa uburyo bwo gukora kuvyoshika gihuti bidategekanijwe kandi bisaba uburyo ubwo buryo bwosabwa ariko bikabanza gusigurwa neza. Kubijanye n'amahera atarihwa ajanye no gufasha abatishoboye kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze ku buntu n'udukarata two kwivuriza ko ayo ntategekanijwe mu yazokoreshwa uyu mwaka mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu canke yo gushigikirana ariko birakenewe ko habanza kwigwa neza icatumye ivyo birarane. Birakenewe kumenya ntawo nikoru wari we ku mwaka hakamenyekana ingene bangana kuko nta wama ari ntawo nikora kandi biramaze kugaragara ko harimwo ubusuma bwinshi. Ku mwaka harakenewe kumenyekana ababwirizwa kuvuzwa ku buntu kuko abavutse baba bazwi. Harakwiye gushingwa ikiringo cyo kugura agakarata ko kwivuriza ko kugira ngo umuntu ntakagure hageze ko aja kwa muganga hanyuma wacerewe kukagura mu kiringo cashinzwe akagira amahera yongera ko. Ubushikiranganje bujejwe imibano intwaro hagati mu gihugu n'ubutungane burakwiye kuja hamwe bukiga uburyo burashe bwo gukura abana mu ibarabara. Ubugira kabiri, integuro y'indinganizo y'ibizorangurwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire no gufashanya mu iterambere mu gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire no gufashanya mu iterambere. Mu ntumbero yo gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere, ubushikiranganji bwose bwasabwe kwerekana ingene buzowukurikiza mu bisata byose bujejwe. Nico gituma integuro yo gushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya mu iterambere yashikirijwe. Mu byo ishira imbere harimo guhanahana amakuru mu bijanye n'imigenderanire no gufashanya mu iterambere muri rusange, gusubiramo ingene ubuzi butunganijwe mu bakozi bakorera mu by'imigenderanire be no kuronka inyubakwa ubushikiranganji buzokoreramo. Iyi integuro iracaye hirya no hino ingene ubushikiranganji bwifashe mu kwerekana ingene butunganijwe ingorane zibonekeza n'ibyofasha kugira ngo zitoregwe umuti inama shikiranganje maze guca hijya no hino iyo nteguro yarayemeje mu byashikirije hakaba harimo ibi bikurikira gukurikiranira hafi bijanye n'amasezerano ntaza aradindira haba mu gutegwa ko mukono canke mwishirwa mu ngiro ryayo gushiraho uburyo nyabwo bwo gushingura inzandiko zo mu bijanye n'imigenderanire integuro yohera muri uyu mwaka w'2021 tugezemo ubugira gatatu integuro y'ibwirizwa rishinga ibikurikizwa mu kwakira abashitsi no gutunganya iminsi mikuru integuro yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire no gufashanya mu iterambere ibijanye no kwakira abashitsi no gutunganya iminsi mikuru nk'uko bikogwa mu ngaha mu Burundi kuva turonka intayo kwikukira birafise agahaze kuko bitagira amategeko vyisunga ishigwa ryayo mategeko aha mu Burundi ryofasha utugorane dutuma ico gikorwa kitagenda neza nizisubire kwibonekeza rifise intumbero yo kugira ngo ibikorwa bitunganywa ngaha mu Burundi bigire ico vyisunga bigatuma n'abakozi muri ico gisata co kwakira abantu no gutunganya iminsi mikuru bagira ubumenyi bukwiye ayo mategeko arerekana kandi ivyisungwa n'ubuserukizi bw'ibindi bihugu canke amashirahamwe mpuzamakungu bikorera ngaha mu Burundi kimwe muri bishasha nuko ayo mategeko afatira kugena ibintu byagiye birahinduka aha mu gihugu kuva twinjiye muri demokarasi kuva mu mwaka w'1993 be rero n'ibintu bikuru bikuru ngendegwa ko vyisungwa ku isi yose integuro irerekana abantu ingene bagenda barakurikirana ku rutonde kuva hejuru gushika kubatowe ku mitumba mu guhanahana ivyiyumviro kuri integuro mu vyagiye birishikirizwa harimo ibi bikurikira kuraba neza ko iki gisata gitegerezwa kugengwa n'ibwirizwa integuro yojamwo ingingo ngendegwa ko gusa ibijanye n'ido n'ido bigashigwa mu yandi mategeko kuraba ku integuro ihuye n'amateka amategeko hamwe n'imico by'u Burundi gutegekanya inyigisho ku bakozi bagenwa ngo bakore mu bijanye no gutunganya iminsi mikuru no kwakira abashitsi kuko ibyo biratanga ishusho y'ingene igihugu gitunganijwe inama shikiranganji yaciye ishyiraho umugwi w'abashikiranganji bazohinyanyura neza integuro imbere y'uko igarukanwa mu nama shikiranganji nawo ukaba ugizwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu w'intwaro yo hagati mu gihugu ujejwe injira ry'u Burundi mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko n'uwo butungane bakazoheza bakisunga ibwirizwa nshingiro amateka n'akaranga by'u Burundi hamwe n'amasezerano agenga ibijanye n'imigenderanire y'ibihugu yaterewe ku mukono ivyene ubugira kane integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero rimwe agakwega ubusa gatatu ryo kwa 20 Ruhuma mwaka w'2017 rishinga imirimo rikongera rigatunganya igipolisi c'u Burundi iyo ntego yashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano igipolisi c'u Burundi kigengwa n'ibwirizwa nimero rimwe agakwega ubusa gatatu ryo kwa 20 Ruhuma umwaka w'2017 kuva iryo bwirizwa rijaho haribonekejemwo uduhaze tutari duke haba nko kubijanye n'amazina y'ibisata bisa nk'uko biri ku rugero rumwe canke ibisata bitari mu kibanza cavyo bivanye n'imirimo yavyo kugira ngo igipolisi c'u Burundi gikore neza kuruta birakenewe ko utwo dutosi dutosogwa mu vyo integuro itosora aha twovuga nk'ibijanye no gukuraho komisariya ijejwe inyigisho igasubirirwa n'ibiro bijejwe inyigisho vyo ba mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi guhindura komisariya nkuru y'igipolisi mpuzamakungu Interpol hakajaho ibiro bikuru by'igipolisi ku rwego rw'igihugu nk'uko biri mu karere gushiraho urwego rukuru rw'igipolisi nk'uko mu gisirikare hari ibiro bikuru by'igisirikare gushiraho igisata kijejwe impunzi muri komisariya nkuru ijejwe abanyamahanga gushira mu gipolisi igisata kijejwe ubuhinga ngurukana bumenyi n'ikijejwe ubwibutsamana inama shikiranganji imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yarayemeje ibanje kwitosora mu duce tumwe tumwe ubugira gatanu integuro y'ibwirizwa rikinga rikongera rigahana ububisha buca kubuhinga ngurukana bumenyi mu Burundi. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Muri iyi myaka iterambere mu buhinga bwo gutumatumana ko no guhanahana makuru byashitse ku rugero rushimishije bica bituma ababukoresha basa nk'uko bari hafi na hafi. Ikoreshwa ry'umuhora wa internet ni kimwe mu byerekana akamaro k'ubuhinga ngurukana bumenyi. Nabwo buhinga bufise akamaro ntangere, ubutunzi n'imibano mu bantu birabangamiwe n'ububisha bushasha buca muri ubwo buhinga. Muri iki gihe mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, igihugu cy'u Burundi nicyo cyonyine kidafise amategeko aha n'ububisha buca ku buhinga ngurukana bumenyi. Mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha cy'u Burundi harimo ingingo zine zonyine zihanamwe n'ibyo byaha. Ariko rero nagahaze mu bijyanye n'ubutungane. Ibyo bica bituma u Burundi buba mu bihugu bishobora kubangamirwa n'ubwo bubisha bushobora guturuka mu gihugu canke hanze y'igihugu. Birakenewe rero ko igihugu cacu kigira amategeko ahasha ubwo bubisha azayunganira ayasanzwe ahari. Kubera ububisha buca ku buhinga ngurukana bumenyi buri mu bubisha ndengambibe, ibihano bitegekanywa bitegerezwa gukomezwa kandi zashyizwe ku rugero rw'ibitegekanywa mu mategeko y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro mu byo yashikirije harimo ibi bikurikira. Iribwirizwa rirakenewe kandi ririhuta. Nukuraba kuri integuro ijanye n'umugambi uri kurategurwa mu bijanye no kugwanya ubwo bubisha. Nukuraba ko ibihano bitegekanijwe n'integuro bikwiranye n'amakosa aba yakozwe, hanyuma n'igitabo mpanabyaha kiriko kirasubirwamo kizoheze kibifatireko. Iribwirizwa rimaze kujaho ho kwiga ubuhinga bwo guhiga no gufata mwe nabo bagizi banabi. Abashikiranganje bajejwe ubuhinga bwo gutumatumana kw'amakuru, ubutungane n'indero bazofasha mu guhinyanyura no mu gutosora integuro hanyuma izogarukanwe mu nama shikiranganji. Ubugira gatandatu, integuro y'itegeko rishinga imirimo rikongera rigatunganya ikigo cy'igihugu kijejwe ibikorwa byihuta byo gutabara no gukinga ibiza n'isibe. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Kuva mu mwaka w'2011 u Burundi bwarashizeho indinganizo y'ibijyanye no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe, ubu kikaba ari igihe cyo gushyiraho inzego zijejwe gutora inyishu zihuta ku ngorane zishitse ihutihuti. Muri izo hakaba harimo ikigo cy'igihugu kijejwe icyo gikorwa, icyo bita mu Gifaransa Centre National des Opérations d'Urgence. Icyo kigo rero ubu kiriko kirashingwa igihugu cy'u Burundi kibifashijwemo n'igihugu cy'u Burusiya. Icyo gihugu kizoshobora gufasha mu karere bikenewe, na cyane cyane ku Burundi bwatowe kugira ngo haba ariho hashigwa ikigo cy'akarorero cy'akarere kijeje gukinga no kugwanya ibiza n'isibe. Mu ntumbero y'uko icyo kigo cyotangura gukora no gushimangira ibyari bihasanzwe mu gutora inyishu ku biza byadukiza, harakenewe ko haja amategeko agenga icyo kigo. Niyo ntumbero y'integuro. Inama shikiranganye imaze guca hirya no hino integuro yarayemeje ibanje kwitosora mu duce tumwe tumwe. Ubugirindwi, integuro y'itegeko ritunganya ibijyanye no gucura imfunguruzo yashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Haraheze igihe kitari gito hibonekeza ubugizi bwa nabi bufatiye ku nzandiko cyangwa ibindi bikoresho byiganwa. Ibyo birabibonekeza ku busuma bukugwa ku mamodokari abahagaze ahantu aho ababagizi ba nabi bakoresha imfunguruzo z'inyiganano cyangwa imfunguruzo zugurura hose. Abantu bamwe bafise amamangazini adandaza ibyuma baradomwa ku rutoke kuko bafatanya ubwo rudandazwa no gucuruza imfunguruzo. N'abandi bantu basanzwe nabo nyene baracuruza izo mfunguruzo. Mu ntumbero yo gukingira imfunguruzo kugira ngo zikogwe n'amamangazine azwi no kugira ngo ico gikogwa gikurikiranwe neza, harakenewe ko hajaho amategeko agenga ico gikogwa. Niyo ntumbero y'integuro yerekeye imfunguruzo z'imyango y'inzu, amasandugu umutamenwa, udusandugu tw'amakete, imyango minini minini y'impango, imfunguruzo z'imiduga n'izindi. Inama shikiranganje imaze guhanahana ivyiyumviro kuri iyo nteguro yarayemeje, muvyo yasabye hakaba harimo ibi bikurikira gutomora ibisabwa kugira ngo umuntu cyangwa ishyirahamwe ryemeregwe gukora izo mfunguruzo gushyiraho ibihano bihabwa ukoze imfunguruzo atabifitiye uburenganzira gutanga uburenganzira ku makomisariya mu ntara bwo gutanga urupapuro rwemeza ko ikintu cyatakaye integuro yo bitegeko nshikiranganje rishigwa ku igikumu n'umushikiranganje jejwe intwari hagati mu gihugu be n'ujejwe ubudandaji umushikiranganje jejwe ubutungane yotegura vuba itegeko rigenga ugukora ibidodo ubugira umunani Integuro y'itegeko rishinga ibijyanye no gutunganya urutonde rw'ivyuka vyonona igisenge. Integuro yashikirijwe n'umushikiranganje jejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Uburundi bwaremeje amasezerano mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe kuva mu mwaka w'1997 butangura kuyashyira mu ngiro mu mwaka w'1999 aho bwashikiriza ibijyanye n'ihindaguruka ry'ibihe mu Burundi. Aya masezerano ategekanya ko ibihugu biyemeje bishikiriza inama ya bose bibicishije mu bunyamahanga bw'ayo masezerano ibi bikurikira. Urutonde rw'ibizana imyuka yonona igisenge bituruka ku bikorwa by'abantu. Kwerekana ingingo igihugu gifata cyangwa cyifuza gufata mu ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano. Icyo cyose igihugu kibona cyofasha mu kugira ngo ayo masezerano ashike ku ihangiro ryayo. Muri iyo ntumbero, Leta y'u Burundi yaragize ibyo ishikirije inshuro zitatu uweruka akaba hari mu 2019. Icyo gihe hari hategekanijwe ko hacaja inzego n'amategeko kugira ngo urwo rutonde rw'ibitosekaza igisenge bize birakogwa neza kuruta. Birakenewe rero ko hajaho itegeko rishiraho inzego n'ibikurikizwa mu gukora ugo rutonde nyago rw'ibitosekaza igisenge rikongera rikerekana uruhara rw'umwe wese muri abo bose vyega. Muri ico gihe Uburundi buzoba buriko burashyira mu ngiro ibyo bwiyemeje mu kwemeza amasezerano mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe buzoronka uburenganzira bwo kuronswa uburyo bwo gushyira mu ngiro ayo masezerano buzomenya urugero bugeze ko mu bijyanye n'ivyuka birungika mu kirere hanyuma bironswa uhinga bwo kugabanya ibyo vyuka. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje mu byo yasabye hakaba harimo kutwigora Burundi buri ko buragira mu gukingira ibidukikije go dukamisha mu kugira ico busavye ibihugu bifise amahinguriro menshi kuko ari byo vyonona igisenge mu gihe Burundi bugerageza kugikingira mutuntu n'utundi. Umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi yarashikirije urwandiko rujanye n'amashirahamwe yigenga akora akazi ko kuronderera abakozi ayandi mashirahamwe yamenyesheje ko ibikorwa vy'abo mashirahamwe byahagaritswe aho hagaragariye amashyirahamwe amwamwe yakora ibinyuranye n'amategeko mu kurungika abakozi mu mahanga mu kinyegero. Mu kurindira kw'ico gisata gitunganywa neza kubera kandi uruhare amashyirahamwe afise mu kuronderera abakozi ayandi mashyirahamwe cyangwa abakoresha bo ngaha mu gihugu, urwandiko rusaba kw'itegeko nshikiranganje nimero 6660 agakwego 3551 agakwego 91 yo kuwa 9 munyonyo mwaka w'1991 ritunganya ico gisata gyosubigwamwo kugira ngo yamashirahamwe asubire gukora ariko mu bijanye no ngaha mu gihugu gusa. Inama shikiranganje yasabye umushikiranganje ajejwe abakozi ba leta n'akazi gutegura amategeko ajanye n'ico gisata ayazane mu nama shikiranganje aheza araranishwe n'ayandi asanzwe ahari iki gihe. Umushikiranganje w'ikigega ca leta yarashikirije ibijanye n'imyiteguro ya rusansuma rw'abantu uburaro burimyi n'ubworozi bwo mu 2022. Yaramenyesheje ko mu vyerekeye ishigwaho ry'inzego canke ibisata bikenewe kuri urwo rusansuma hasigaye kujaho ibiro bikuru vya rusansuma amakomite mu ntara no mu makomine. Mu bijanye n'imyiteguro umugwi ujeje gukurikirana rusansuma ku rwego rw'igihugu be n'umugwi w'ubuhinga baramaze kugira amanama menshi kugira ngo bahanahane ivyiyumviro kuri ico gikogwa intambamizi hari n'ivyimirije gukogwa. Mu bigiye gukogwa harimo kwegeranya uburyo gukora igicapo c'ingene imitumba ipanze no gukora rusansuma igeragezo. Inama shikiranganje yasabye umushikiranganje w'ikigega ca leta gutegura urutonde rw'ingene ibikogwa bizokurikirana kugira ngo umwe wese mu bimwerekeye amenye ne yitunganya umushikiranganje w'ingenderano y'Uburundi n'andi makungu yarashikirije urwandiko rwerekeye abarundi baje kurondera akazi mu bindi bihugu ubwo rwandiko ruteguye inyuma yaho byibonekeje ko hari abarundi baje mu bihugu byo hanze kurondera akazi cyane cyane mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bidaciye mu mategeko kenshi bagahura n'ibibazo bikomeye yarameje ku Burundi be nibihugu bibanyi byashizeho uburyo bwo gufashanya mu kugwanya iyo ngendo kandi biramaze gushika ku bintu bishimishije yarameje kandi ko hari integuro z'amasezerano hagati y'ibihugu bimwe bimwe byo mu kigobe cy'Abarabu n'ibindi bihugu abo Barundi bajamwo kugira ngo ibintu bikogwe mu muco abakozi bagende mu buryo buzwi kandi bakingigwe n'amategeko bigirwe igitega igenekezo rya 2022 mu kakaro mwaka 2021 umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye murakoze.